Erokamano janeno mar LTN, agone Nyasaye erokamano mochako loso thuolo okinyi ma kawuono ni mondo akelie wach mangima e studio ka, omiyo wach manyalo loko ngima ng'ato. Omiyo aduoko ne Nyasaye erokamano mokela, kendo in bende erokamano miyawo lolwe TV kawuono ni mondo ikete lolwe TV. Omiyo kapok adhi mbele e wach Nyasaye mokela e studio ka, adwani afula ni mondo ing'e jal miwuoyogo. Nyinga iluonga ni Bishop Augustine Omedo. Aja Kisumu, Kisumu County, ae gweng' miluongo ni Kogony, but Okoro Gonda School. Ajal mowar kendo ajaneno mar Yesu Kristo. Ago erokamano janeno mokete lolwe TV ni. Nyasaye makelo ka, wabiro lame kodi, nikech Nyasaye, muma wacho ni wach Nyasaye ngima kendo tiyo. Omiyo kata kawuono biro tiyo ne ng'ato. Omiyo kapok adhi mbele, wach ma kawuono adwa yalo, kata thuon wach, wacho ni Ruoth Majabiro Achien. Ruoth Majabiro Achien, kageno serumu. Mane wach madwa na yalo kawuono, Ruoth Majabiro Achien. Mae momiyo kapok adhi mbele, adwa ni kulu in mondo kamoro mana intie weche duto waket e lwet Jehova. Ago ni erokamano Nyasach loch, akao janeno ni akete lweti, imiye winjo matut, mondo Injili madhi yalo, kata weche madhi puonjo olok ngimane, kendo timne dwaro ma dhod chunye. Alamo kan gi yie ni isemiye winjo e nying Yesu ma jawar. Janeno mana kaka wacho, ka okaketho sa, thuon wach wacho ni Ruoth Majabiro Achien. Omiyo muma madwa somo kodi Luka 5, wabiro chako kare achiel. Yesu nodhi chieng moro e dho nam miluongo ni Galili. To sama Yesu nodhi e dho nam miluongo ni Galili, ne nodhi kanyo mondo mi opuonj oganda. Kendo ji nothung'e mondo owinj wach ne. To chieng'no sechego noneno yiedhi ariyo. Haeto odonjo e yie achiel mane mar Simon Petro. To sama nodonjo e bang' yieno, nong'iso Simon mondo osiaye yie odhi e chuny nam mondo chik tonde mondo mak rech. Mane wach ma Yesu nowacho ne Simon sama nodonjo e yie Simon. To Yesu nong'eyo maber adier ni Simon nende oduogo nono. Ado wuoyo Nyasaye Majabiro Achien, kageno serumu. Nong'eyo adier e chunye ni Simon oduogo nono. To Simon nochako niko statement. Sama Yesu ng'ise ni Simon, siye yie odhi e chuny na mondo chik tonde umak rech. To Simon ochako niko wach. Kato chako niko statement. Ruoth, owacho ni Ruoth, nende watiyo mateko tieno tulu, kendo ne okwamako gimoro. Ngene Simon kia jalo mwuyo godo. Ji kia Yesu ni tonga. Simon ochako ni statement. Ni Rabi, nende watiyo mateko tieno tulu, to ne okwamako gimoro. Ngene Simon ne janam. Kit janam unge gima wacho ni. Simon ne janam. Kendo ne gilonj, nene gilonj mar lupo. Ngeni nga ma nigi experience, kata driver nigi experience, janam nigi experience. Iwinjo, kata machine operator, mano nga ma nigi experience, marigi moro. Simon nigi experience. Ngeni janam unge mabene ni rechi mako gutieno, kende mako gitaya. Magi Simon nigo, to magi nogore Luanda. Simon nudugo nono, utieno nudugo, gini gidugo duga nono, hati. Wa uwe gengato sani. So sama ne uchopo kama, sama ne unyalo uchopo kama sombi, kata riekoni, kata ngeoni, kata lonyini, kata muanduni, okinyal konyi, Nyasaye kende. Dwaro mana Jehova, ema nyalo. Dwaro mana Yesu ja Nazareth. Alu ngegani usipla saru sule maru kinyi. Ajalu ngegani chik nyamundo, maa dwaro mana Yesu kende. Ilungu nijia kinyadundo. Maa dwaro mana Yesu. Iluge no ngongo wange riek. Mana kende. Nyalo chupu kama lonyi ni girieku ni okinyal kunyi. Nota mo Simon. To Yesu. Ok nota gore gipenyo Simon weche matut. Eno wacha wacha ni wijo Simon. Siye iyo dhie chuny nam. Be uko penyo Simon. Nine uchake saidi. Be uko penyo Simon ne yani. Nyaka be ni une mukia lupo. Be okopenyo Simon ni koso tonde ugini mea emani gikasoru. Gima na wacho ne Simon ya kie uye odhie chunyina mondo chik tonde umakrech. Amori gi Yesu makele studio ka. Simon nodwa kone Ruoth to kaine mewacho to wabiro chiko tonde. Amori gi Nyasaye mako wacho to tem gima wacho. Omiyo wasom kodi Luka 5. Wabro chako kare achiel. Ndiko mar Nyasaye wacho niya, Chieng moro, kane Yesu ochung e dho nam Galili, ji nothung’e mondo owinj wach Nyasaye. To noneno yiedhi ariyo e dho nam, ka jolupo to lwoko tondegi kanyo. Yesu nodonjo e yie achiel mane mar Simon. Mi nokwayo Simon mondo osiaye yie matin oa odhi e chuny nam, odhi e dhowath. Eka nobet e iye, e yieno, kopuonjo ji. To kane osetieko wuoyo, nowacho ne Simon niya, kiew yie, odhi e chuny nam, mondo uchik tonde, mondo umak rech. To Simon nodwoke niya, Ruoth, nende watiyo matek otieno tulu, to ne ok wamako gimoro. To ka in ema iwacho, kamano, to wabiro chiko tonde. Eka ne gibolo tonde, mi gimako rech mang’eny, makoro tonde ne dwaro mana yiech. Awacho ni wawuoye gi ng’at, Ruoth Majabiro Achien. To gineno ka nobiro ne Simon dakika mogik. Akia ni iniwinja ka in kanye. Wawuoye gi mama moro, kata jaduong’ moro, kata nyako moro, kata chiliel moro, kata nyathi skul moro, kata kijana moro. Mabro wacho ni Bishop, ane mawinjo ka asewach dwaro wach moro tok timre na. Asemanyo gimoro ndalo mathoth to weche gore mane Lwanda, oge madhi maber. Anachako gimoro tok timre na. Wawuoye gi ng’at machalo kamano. Adio samoro isemanyo chang, tuo ketho dendi, chango tamore, ngimo tamore. Samoro isemanyo tich kamine nani, duoko tamore. Samoro isemanyo kwe mar ot, duoko tamore. Samoro isemanyo dichuo makendi, isewuotho, duoko tamore. Samoro isemanyo ng’at manyuomi mondo chuori onyuomi e dhok dala, ng’ato tamore. Samoro isetemo go ohala, ohala podha podha, duoko tamore. Samoro isemanyo dhako mikendo, inikendo to mon dhi adhiya, duoko tamore. Samoro isemanyo ot mondo mi igedi, samoro ipango mondo iged maper, chunyi chida chida, duoko tamore. Samoro kong’o mar dala, nyithindi mer maonge giko, kong’o tamore rume dala, duoko tamore. Samoro nyipini somo tamu, samoro ipango mondo mi isom, samoro skul filo tamore mi som godo, duoko tamore. Mageno mane in go norumo, kaka geno mar Simon norumo. Tawuoro Ruoth Majabiro Achien. Nyasaye nowacho ne Simon niya, siew yie odhi e chuny nam mondo uchik tonde. Simon nodwoko ni Ruoth, to ka in ema iwacho, to wabiro timo kamano. Nitiere ng’at mosewuotho adier maka mondo many chang, duoko tamore. Osewuotho osiptende matindo gi madongo, lokruok onge. Samoro osemuonyo yath, lokruok onge. Samoro en wich bar mosiko, samoro en lek maricho richo, samoro en tuo mar presa, mar sukari. Iwinjo, samoro en asma, samoro en maringe chogo, maringe remo, otamore. To abich matindo wacho ni Ruoth, to ka in ema iwacho, moro gi duoko mane Petro duoko Yesu. Mawacho Yesu niya, to ka in ema iwacho Ruoth. Iwinjo, Ruoth to ka in ema iwacho. To mama manena made tuoni, Ruoth to ka in ema iwacho. To jaduong manena ka tuoni, kijana manena ni, nyako manena, Ruoth to ka in ema iwacho. To change kawuono e nying Yesu. Ni Ruoth kose wuoyo to ng’at made pingi onge, Ruoth to ka in ema iwacho. Mae ma Simon nochako ndiko statement, nene watiyo matek otieno tulu, ne ok wamako gimoro. Amor gi duoko mar Yesu. Nyasaye mako wacho to tim gima owacho. Iwinjo, ibiro change nying Yesu. Ruoth nitiere ng’at manene ka dier, mosewuotho, sedwaro tich, to tuo tich pod otame. Adier ng’ato nene ka mosemanyo tich, mamanyo tich olokore tich. Samoro in gi papers adier, samoro ni somo in gi degree, isetimo application mathoth, tich otame yudo. Samoro kama nitie, noriembi bila makosa. Samoro itiyo to promotion otami ni okinyal yudo. Iwinjo, samoro intiere kamine na kasani endi, elodwe TV ni, tini semanyo tich, mamanyo tich olokore tich. Amor giduoko mari nyi Ruoth. Ruoth no wacho, amor giduoko. Mane Simon Petro duoko, ni Ruoth to kaine miwacho. Ruoth to kaine miwacho. To kijana manena ni, Ruoth kaine miwacho. To nyako manena ni, miye tichi gani e nyingi Yesu. Nikech abiro lamo gi ng’ato, mabiro wacho ni Bishop, ane masemanyo tich to kayudi. To ka Ruoth owuoyo, ere ng’ama nyalo wacho no. Jal moro nobiro ira timo naneno ni Pastor, Bishop, Hane mase manyo tich, mamanyo tich olokore tich. Na winjo kiyalo, Elolwe TV takao namba ni. Pastor somo, kenda angi degree, angi papers. Na aduoko dala makane sanduku. Nikecha se manyo tiche pe Nairobi, maticho tama. Sama no kao namba ni Elolwe to manya. Talamo kone Nyasach polo. Nyasaye mok ngino siti kundaladi. Nyasaye mok ngini se manye didi. Ruoth notimo ne maber, kendo noyudo tich e nying Yesu. Wawe gi ng'at mobedo mos mawachre ni bishop, ane ma kiyalo to ane ma weni nena. To kawuono Nyasaye biro timo maber. Nitie adier mama moro manena kasani. Mosewuotho kadwaro nyathi to pok oyudo. Osewuotho osiptende matindo gi madongo, duoko onge. Samoro osemadho yath, lokruok onge. Samoro adier, omako to wuok gi dweche adek, okia gima timore kit ngimane. Samoro osetimne nyako operation, nigolo growth, duoko onge. Adier onyuolo maber to ok oting'. Tino chaga ni jamidekre. Nyathi nyako duog mana gi lwete nono. Ruoth to kaine miwacho. Ah, Nyasaye to kaine miwacho. Ruoth to kaine miwacho. Mi mama ni nyathi igani, e nying Yesu. Ruoth to kaine miwacho. Kaine miwacho, mama. Nyasaye to mi mama ni kawuono nyathi igani, e nying Yesu. Wawe gi ng'at moro. Mae momiyo Simon Petro nochako ndiko statement. Ruoth to kaine miwacho, nene wawuotho otieno tulu, ne okwamako gimoro. Amor gi Yesu. Nyasaye matimo maber. Aluonge ni sule mar okinyi. Endile sule, kabulo timo ne mama moro maber. Miting nyathi igani e nying Yesu. Onge gima tek matamo Nyasaye. Adier nitire ng'at manene kadier sani. Kwe ok nyal betie ode. Adier kwe ok nyal betie ode. Negi kenre ka giherore. Magilogere mana sweet darling, mago norumo. Tinege yuak pele, o yuak pele, udyo chengo tieno. Okuro medok, ngato ninde situ, ngato ninde bedroom. Ngat mawe ugi wadigi onge. Wawe gi ngat manena kamano, machalo kamano. Adiri ngato wache dendi pastor. Anema kiyalo taweni anime yala. Samoro de chuo nori yembi, ni kwe ukinyal bete ot. Lokro uge gisema nyatok tembre. Ruotho kaine mewacho. Ah. Ruoth to kaine miwacho, mi mama ni kwe e ode kawuono nying Yesu. Ruoth to kaine miwacho, to mi jaduong' ni kata kijana ni kwe mar chuny higa ni e nying Yesu. Amor gi Nyasaye man gi duoko. Kata kawuono biro timo, mama moro chieng' boro ira bira ira. Ung'isa ni bishop na winjo kiyalo. Hane maonge kwe oda. Pasa aonge kwe, ne wakendore kwa erore. Takie gima notimore kit ngimawa, to kore ka wan gi higa achiel. Kuyo kinyal betie ot. Sama na omanya, tasomo ne mumo onde kesa uchiko kara uchiel. Mawache nino kechi na nyuol nwa jawara. Adieri bido nyuol nwa uowi. Lochi nobedi ya lwete. Nenu nyinge nijabura maono. Nyasaye maratego. Woro manyaka chieng. Kendo ruwethi kwe. Sama na alamo kwa de Nyasaye. No kelo kwe. Hewa de nyaka kawono. Wawege ngat makamano. Mabro wache dini bishop. Ane make yalo ta ane mawene yalo. Ane maonge kwe. Ruoth to kaine miwacho. Ah, Nyasaye ko uweyo. To nyako tem. Ruoth nitire ngat manena kadiri. Nyako moro manena kasani. Mose manyo de chuo makendo tamore. Ose uwotho ndalo matho toko yodi. Kethore ya ketha. Gipango to kethore ya ketha. Otedo to wuka wuka. Okia gima temore kitu gimane. Kawune nchiki sumo, uruche nchiki ndubei, uruche nchimi gori. Okia gima timore kitu gimane. Wawe gi ngati mama machalo kamano. Adiza mwane ngi nyipinda dek. Ngato kangato giwe ngi kamodagie onge. Tino dhiyo ndiko tiche tiji meri Nairobi ka kate taonde madongo. Nyipindo to duoko dalagi. Ah, mama giema ngione. Ruoth to kaine miwacho. Nyasaye biro timo kawuono. Wawe gi ng'at makamano. Mawache ni bishop. Ane mawinjo ka. An gi spirit of rejection. Ng'at madwara onge. Pasa. Nyimine na usetedo te. Ane madonge kin nyimine na. Ruoth to kaine miwacho. Ah. Amor gi Nyasaye makuwoyo. Ruoth to kaine miwacho. To duok mama ni edala ne mano waecha. Ruoth to kaine miwacho. To minyako ni de chuo mose manyo ni. Ndalo matoth ni e nying Yesu. Chieng moro mama moro bende biro ira. Ong'isa ni bishop na winjo kiyalo. Hasetedo de ng'wen. Hiriemba riemba. Akie gima timore kit ngimana bishop. Satano dagi ni okanyal tedo. Sama na ng'ise no manya to kao nambana. Mo manya. Sama na omanya. Alamo kode Nyasache loch. Asomo ne muma mondike jojo, mondike zaburi 107 karang'wen. Ni jomoko nobadhba e thim, ne okinyalo rumir maginyalo dake. Kech nokayogi, Mario noloyogi, migeno mane gin go horumo. Ni to kane gine chandwo kamano, to ne giywak ni Nyasaye mondo okonygi, mi ogologi e chandwok gino. Ne otelo negi yo mochikore tir, nyaka ne gichope dala maginyalo dake. Tene nyalo dala minyalo dake nitie, jachien mane ogeng'o. Sama nalamo kode Nyasaye, nomiye ng'etne, kendo dake ode gi kwe nyaka sani. Haruoth, to kaine miwacho. Haijalishi nosetieko higni adi. Mana kaka Simon Petro noduogo gi lwete nono. To Ruoth kowuoyo, ere ng'ama nyalo pingo. Ruoth, to kaine miwacho. Kata kawuono biro timo ne ng'ato. Mano okete lole tivika. Mabiro wacho ni Bishop, abiro lamo kod Nyasach loch. Nyasaye matimo maber. Adier Ruoth, nitiere ng'at manena kasani. En ochako ohala tok bedi. Noket omena. Noket rech. Noket mar hardware. Noket workshop. Kata madhi maber onge. Noket nyaka M-Pesa. Poda poda. Wewe gi ng'at moala nolale lwete. Mawache di ni Bishop ki wacho wacho ala to an. Samoro ni ikaw nyaka loan. Mi chwade business ni. No nyumore te. Idon kago pemo luori. Wewe gi ng'at makamano. Andiko to wacho ni yabu vichi matendo. Ruoth to kaine miwacho. Nyasaye to kaine miwacho. Duogo ala elwete mamani. Ruoth kaine miwacho, duogo ala e lwet kijana ni. Ruoth kaine miwacho, duogo ala e lwet jatuong ni. Ngani tire miere moko ma walok dhi maber. Kata ngato pidh gimoro e dala onge madhi maber. Kata pidh mana chiayo, kata pidh mana yien, onge madhi maber. Ruoth kaine miwacho, to kawuono ruoth chung ala mano lwar ni e nying Yesu. Mama moro chieng moro biro ira. Okao namba ne lolwe tivyo winja kayalo. Ungisa ni pasa na winjo kiyalo. Hane mauma chako bisineto unge madhi maber kata chiel. Na kao loan. Malo nonyo more kanyo ten. Pasa adong kadake gupi. Kendo angi jomoko wache angi pesa. Tugima pesa konyigo unge. Sama na alamo kwa ninyo satiloch. Nyasaye noti mwane maper. Kendo noduo kwa hale luete. Maja chien do kao. Kata kawuna bilo lamo gingat machalo kamano. Ruoth nitiere mama moro ka. Kata jaduong moro ka adier ma yuago dalane. Adiero yuago dalane. Gini osadhi aminga. Kongo dagirume dalane. No punjo nyipenda adier gini gi certificate. Kendo gini gimoko ni gidigri nyaka master. To mayu lutichonge kongo tamu. Nio kinyali lutich kongo tamu. Nio kinyali kendo kongo tamu. Nio kinyali gero ot kongo tamu. Nio kinyali lutich maper. Abichi matindo wache ni Ruoth kaine miwacho. Wawe gi mama moro kasani Ruoth kaine miwacho. Ruoth kaine miwacho. Parie jaduong ni. Edala ne. Ruoth kaine miwacho. Tie kong edala ni. Mama manena kasani ni. Ruoth kaine miwacho. Tie kongo. Nyasache loch. Edala ni. Unge gi matek matamo Nyasache loch. Jal moro bende no kao. Mama moro no winja kayalo kao nambana. Hene penyikano. No wisa ni pasa na winjo kiyalo weche matek. Hane madala na kongo rano. No kao na manamo manya madhiye penyikano. Nikechiene moko mimu kwa kikuko gete. Moko nitiro golo maja chie no pedo manyaka muki madabao. Sama na alamo kode Nyasache loch. Edala ne. Ruoth notimo maber. Majo chiene makongo kanogo nduru matek. Edala no. Manye tine no bedo delivered. Kata kaguno nyalore. Ruoth ponitie. Kijana manena ka. Madier ma wacha diye ni Bishop. Ani makino to mondi ya deya. Gimagolo gibenda kia. Tire ngato nena kasani. Okino to mondi weya weya. Gimagolo gibendo kia. Samoro pangumo wach na higa ni takendo. Wachino ruchere malal chop. Spirit of rejection. Onena kasani. Nyakomo kendo kada magi date. Tokocho poto wachino kepere malal chop. Wawe gingati makamano. Mwache ni Bishop, weche miyala ane mapeni yalo ngibana. Samoro ki yalo tu weche ki apani ane miyala. Tamoro ki, amoro ki duoko. Ma Yesu na wacho. Oko wacho, oko chandre ki Simon Petro. Wacho ni siye yo vye chwina mwono chik tonde. Petro na wacho, ni wapto kaine miwacho. Hanbenda wache tudo ka, ni wapto kaine miwacho. To parki jana ni mwono kendega ni inyingi Yesu. Wapto kaine miwacho. Chiege manodhe ni mondo duoge higa ni enyingi Yesu. Unge gima tek matamo Nyasach loch. Kijana mondo mene chieng moro winja kayalo. Ungisa ni Bishop na winjo kayalo makao namba ni. Ane mane chien odagi ni okanyal kendo. Mon oseweya karibu mon abich. Akendo to mon dhi adhiya, gimagolo gi bende akia. Anti nakao ni mon jela. Mon mane ma jela. Dong ondike muma mar, ondike muma ngech 18, 22. Ni ng'ama okendo dhako yudo gimaber, en gi approve Nyasaye. Nang'ise nondik kanyo ni mon jela. Sama nolamo omanya, talamo kode Nyasach polo. Nyasaye milamo to nigi duoko. Noduoko kijana ni, kendo nokende nying Yesu. Wawe gi ng'ato. Mabro wache dini bishop, ane mawinjo ka weche gidhi gi dhol chunya. Samoro ntiere ng'at manene ka lek maricho. Hoko nido tie, neno leko ni ng'ato lawe, sate. En lek maricho, samoro leko nogore gi satan. Samoro leko no chung, edo nam. Tiene ni lek maricho. Hogore godo, to lek ni ose dindalo matu. Tamor gi Nyasaye, amor gi duoko. Ma Pedro Simon nowacho ni Ruoth, to kaine miwacho. Han bende an ka Ruoth Nyasaye, to kaine miwacho. Ah, to go lek maricho kuom mama manena kasane ni. Ruoth, to kaine miwacho. Keth lek maricho cho, e nying Yesu. Biro timore, onge gima tek matamo Nyasaye. Nitiere adier ng'at manena kasane. Mose manjo minyo miyo gedi, oto tamore okonyal gero. Samoro sepango mondo miyo go lala, ginogore mane Luanda. Opango to kethore aketha. Samoro pango to chunye machido godo. Samoro pango mwach ni kochopo. Samoro musumar mabati no nyeo. Ne peny. Mondo gedi otamore. Wawe gi ng'at makamano. Samoro no chako gedo maber. Oto chungie kore. Samoro pango mondo miyo go lala. Higini ya maluoro. Gini okinyal dhimbele. Ruoth to kaine miwacho. Ah. Nyasaye to kaine miwacho. To mondo kijana ni ogedi nying Yesu. Ruoth to kaine miwacho. To jaduong' ni ogol dala higani. Ruoth kaine miwacho. Jal manochako oto chungie kore ni mondo chum, mondo rum chum. Wawe gi ng'at machalo kamano. Nikech Ruoth biro timo maber. Ruoth biro timo maber. He, nitiere ng'at manene kadier. Nitiere miere moko. En tho maneko higa ka higa. Unu iko higa ka higa. Miere moko ji higo ka higa. Ruoth kaine miwacho. Ah, Nyasaye to kaine miwacho. Chung tho maneko edala ni. Nyasache loch. Ruoth kaine miwacho. Chung tho maneke odni. Nyasache loch. Nikech onge gima tek manosetamo Nyasacho. Ruoth kaine miwacho. Ruoth biro timo. Nyako moro chieng moro timo na neno ni pastor. Sama ne yalo to ane mane wene yalo. Ane madalo waji notho. Mawane wadongi nyithindo ariyo. Koro ne liti chunya wachane. Sama noidho mtoka dala gi nie dhondara. To koro kuchopo ni mondo lor. Tungiso kondakta ni nishukishe hapo. To kondakta wacho ni ya, unashuka kaburini. Wachini na lete chwini kesh dala gi marilungo. Stage no nochak ni kaburini. Ni kesh dala gi nejiyo tho, nenie tiendara. Wachini na lete ni nyakone. Ah, wewe gi ngatu machalo kamano, machunye lete. Mabilo lamo gonya sake loch. Ni kesh Nyasaye temo, Nyasaye Majabiro Achien. Aijalisi ni marini osetiko higini adi. Mae momeo Simon Petro. No wotho tino tulukao koma kore. To dakika mogik. Nyasaye Majabiro Achien. Dogenegi makore chumatho. Marini takiani ya namane. Ruoth kaine miwacho. Ngato nena kadir mapuko nyumu dhuk. Manyako moro nena ka. Mama moro nena kadir mosedo rimono chuaro nyume dhuk dala. Weche gede odhe malal maruchre. Samoro pango mono miyo nyom chiege, weche gidhi maruchle malal, gimore matimore. Manyaka mamu utino se wacho na nyango nyathina, churio kele kata diel, weche gilite chunyi. Ah, Ruoth to kaine miwacho. Ah, moro giduo kumari Nyasaye, Ruoth to kaine miwacho. To mama ni mono nyome igani e nyingi Yesu. Adwa ni bedi giye, Ruoth to kaine miwacho. To kijana ni mono nyom chiege igani e nyingi Yesu. Kech Ruoth biro temo. Onge gima tek matamo Nyasachwa. Adier ng'ato nena kantire mire moko. Meje chino dagini nyithindo kinyal somo. Sikendo school bogo gine jela. Adier samoro tuo moro nogore kit gimane. Okonya dhigi mbele school. Samoro ine college. Je chino dagini okinyal. Fio kinyal yudore. Amoro giduo kumari Nyasaye. Ni Ruoth to kaine miwacho. Samoro ne rieke school adier. Tidi dok mana chien. Ruoth kaine miwacho. To kel rieko ne nyathi school manena kasane ni. Ruoth kaine miwacho. Jal manie college masio tamo ni. Mondo yudre e nyingi Yesu. Ruoth kaine miwacho. To somu nyaka university. Hadwa na lam ge ng'ato. Ruoth Majabiro Achien. Mana kaka Simon Petro nochako ndiko statement. Ni Ruoth nende watiyo matek otieno tulu. Ne ok wamako gimoro. Ruoth to kaine miwacho. Ah, Nyasaye to kaine miwacho. Akia ni nena piny mane. Ruoth to kaine miwacho. Kare Nyasaye nitie Nyasaye Majabiro Achien to timo. Akia ni mari nyosetieko gina di. Obeni en tuo. Obeni en kende misemanyo. Obeni en dichwe misemanyo. Obeni en kwi marote misemanyo. Obeni en change midwaro. Obeni en wich bar musiko. Obeni en ohala manolwar piny. Obeni dwaro mondo mi igedi. Mondo mi chuori onyuomi dhok. Ruoth to kaine miwacho. To Nyasaye dwa timo. Adwa ni wewe ane gima timo. Kinyalo make tibite make. Kinyalo gochonge piny tigo. Nikech yie biro kama intiendo to timo mirako. Onge gima tek manosetamo Nyasaye. Wewe ane gima timo. Kinyalo mako tibite make. Kinyalo gochonge piny tigo. Mondo Nyasaye otimni gima osebudhoni. Mese dwaro ndalo mathoth ni e nying Yesu. Walamo Nyasaye. Ago ni erokamano Nyasach loch. Akao mama ni akete lweti. Kao jaduong ni akete lweti. Kao chilia ni athi skul ni. Kijana ni nyako ni. Ma nena ni Jehova Nyasach loch. Ma nige dwaro madho chunye. Dhiye kama entie Nyasach loch. Timne maber. Mana kaka ni timone Simon Petro Nyasach loch. Dhi kama entie ti timne. Alamo kani giye ni isetimone. E nyingi Yesu majawan. Janeno mana kaka wacho ni nyinga ilunga ni Bishop Augustine Omedo. Aja Kisumu Kisumu County. Aigo ingwilungu ni kogonj buto koragona school. Ajal mowar kendo aja neno mar Yesu Kristo. Kanisa na malemi ilunga ni House of Hope and Redemption International Church. House of Hope and Redemption International Church. Wayudore babadogo, wane babadogo primary, kanyo mawane gi all maduong. Kendo kaini chunta on kai kao number 25 Nairobi ka. Tolori mwisho terminus, tigo na bana mabiro weini. Jiyo sebiro mo receive their miracles. Ago ero kamano jololwe director malolwe TV samo chola. Nyasaye mudo gwithimomi waya ali njili ka. Kod jololwe TV tematiyo niko kelo. Nyaka jomatiyo na director mar kamera makawono. Nyasaye mudo gwithi. Nyaka bishobe pastors mwaya logo ka. Nyasaye mudo wiru kendo umuka mwana mamuntie. Awe na mwana mwana watude sa Nyasaye. Na mwana masimo en 0726-843941. Anuwayo 0726-843941. Na manachi yalo menyalo yudago en 0750-38-3499. 0750-38-3499. Kao kamano tuwatude esatnya sai. Shalom.